nango amalimi aima shanero ke hukupepa nango amalimi aima lesa tata la filwapo shanero ke lesa wandita filwa iyo shanero ke lesa tata la filwapo
ngalamone komwa mfumia yawe mumweo wandi nalole shayawe pato mwachita mumweo wandi nangwe fintu fishupe shani shakale kukulumbe shina lienu ilio balu ponifi usaba ntaluka yawe shanenuke
nangwa malimi yaima shanenuke hukupepa nangwa malimi yaima lesa tata la filwapo shanenuke lesa wandita filwa iyo shanenuke lesa tata la filwapo
shanenuke.